Okay, tabula so to sit for a vent talk. And I will ask you in Canizina. Jetu. Canadian on Jetu. Okay, Zina and Roger Brian, the main man. Din Zanga.
But see.
Molano Mukanga, mobile, mobile.
Media analyst, I'm opposite.
Governor Mongova Jetu.
Jetu,
the honor of a good dinner. Over to
one. And to move over to the other. Hey, I'm not going to see what. Hey, you went in that. You went in Jetu. I'm not going to do.
Okay, guys, today, 265 Event Talk, we're going to analyze the rise. Mutuankulu. Jetu, 71 Jetu. Years.
Yeah.
72 years.
If I'm not going to go to 72.
Yeah. The many wafika kutekesa dzino.
Kutekesa dzino.
The many aliyese akufuna rakala nzake wa Jetu. Aliyese akufuna kuoneka kuti madzuwana ndi Jetu. Aliyese akufuna kuoneka dulu. Akango sheka na dzanje ndi Jetu. Zinatika bwanji. Zikuchitika bwanji.
Ngati nafika kugwira bwana Bushiri nkosi. Jetu kwa guna bwana Bushiri kwa kosi.
My Joyce Blanda, sana wa ntima saa kubeza.
Anaya mkula gali ba, ndibu wa kumanasu. Anaya mkula gali ba jaba, amapile gila nao zimine za jiri kazi. Ok, tisi gamba.
Lero, amasai na diru, ndi ambassadorship diru.
Ya, yeah, manepo.
Ndi mene siri diru ni mana ya mwine wano. Ine ni ndani?
Ine ni Jetu.
Ok, tika duganga na kani mene, tika duganga na ma areas onina kutukodi kuchoka kupamene Jetu analiri udzafika pamene alipa zikumukudza bwanji MD wapanga contribute bwanji ndifuka chani tisiri kufunika kumuyiwala MD munkhani ya Jetu ndifuka chani tikuoneka tikambe zawo ndingane uli munthu umene waoneka pamwe ndi mwana amene MD po wapanga agogo ayo akuti akhale celebrity amene mamukambani. Kodi tsogolo la Jetu kuchoka pamene papa kupita kwina ndirotani kodi anthu amene panopa akubwera kufuna kuoneka kuti alalao ndi Jetu akufunika kusamala nawo motani kodi nkhani ija yokuti Jetu atakhula kuti akuyuzidwa ija ndiyoona kapena ndiyonama nangaita ku iti kuyendetsedwa motani nkhani zili pano ndi zambiri iniyo mkhalepo mpo 265 and talk ikupitilira ineyo ndi port C tikupitiza kukamba zimene zizi tipita kaya pa break pangono kena kutubwelanso. Okay, mene tanira moja kuti tikatukuyangana nkhani ya the biggest celebrity right now.
Yeah.
Jetu akuti Amapiano queen nakakumanaso ndi mkosazana daughter anakwera ndege. Ine ndi Jetu ndakwela ndege. Asi. Kodi Jetu utafike pamene alipa. Kutengera iwewe zimene madzi wako. Zaenda mota.
Kwa anthu ambiri amene sakuzindikira kuti Jetu wabwera bwanji mu industry. Komanso Jetu wachoka pati. Komanso luso limene lili lidambira pati. Anthu amene amatsata music industry ku Malawi. Amina mazidolela, amina maitara media. Akoze kugwiriza na nane, komanso amene simu mazitara, ndi kuti tiyendere moti. Ndikuyambira ponena kuti Jetu, anayamba kuimba mkalekale. Anake a Jetu, anayambanso kuimba mkalekale. Zomwe za ngeros. Maimba, mafika poti yai, apanga discover, luso la akoko awo. Ndiye chimene kinachitika kuti anthu amenewa afike potazindikirana amayiwa amayimba koma suta makhana zo serious koma anawa zawo zichazati madramu chani ndi tsiku lina nangasi amayiwa uti alindika luso amachoka mu nyumba akuimba nyimbo azimayi madziwa akuluakulu apakhomo amachoka mnyumba akuimba kanyimbo kawo basi adzatuluka panja anadya ndi kuti yawe chaso akupanga zawo ti madramu chani ndiyo MD ndamene anati komatu anganga I'm going to go to the studio. abira ku studio ndokuma vega mina mavegera muchajani ndezina klanga rikuribe
ama parekiza ndaka comedy ka comedy yo chifaso TikTok anatandisa sikombe ndimaona kuti kumambiriro MDM akonda kwaweza sawa kugwa gaje mapakati ma
ngati makomedi tamasire ule ndoti unambikira pamene pacho chifaka mbuya kuja anthu amangudziwa kuti ndi Jetu komano kumudziwa kuti kodi akupanga mbira manager ndindani kapena kuti level idzakula kwambiri kufika ngati panopa anthu ambiri sama amangoti ah mwana comedian usadziwa kuti eh that's the way to go
sanza kuti tinera kuti MD ndi kumvana kwa ubale umene unalipo pakati pa MD ndakugwa yona ndi kumene wakha kuti kuthandiza kwambiri kuti
ya izinto zifikele
kufika pamene zafika
eh ndipo ndichoncho ndithu anthuwa zili choncho panopa ndizoti ndi all over living ku nadzaona kuti zili TV chachani interview channel ina yake ya ku Jetu ku America inadzapanga kuso ndithu kanalize ndithu kusongeza zoti mu history zikuoneka kuti pa 71 years mu Africa munoku oyambirira ndi Jetu amene ochuka ndi zaka zochuka
DW
DW this ndina yake.
Okay, kuchoka pamene pajabu kuzafika kuti Jetu panopa ndi celebrity ndesambiri zomayankhulidwa ali sakuyankhula mbali yake ndi mmene akumverera ndi mmene waimverera
kwambiri
chifa panopa the thing that makes Jetu celebrity sikuti ndi mmene amaimbira anthu ambiri wamwe wa missing it because anthu anakamala Jetu amaimba nyimbo za Jetu iwe mwana kuti pece kumupakisa kuti anthu Jetu azingumuka mbakamba azingokamba kamba za Jetu pamene Jetu azikhala kuti ali mkamakamwa mwanthu each and every day ukuona kuti ndi chani.
Okay, mwa Jetu amalawi amene mwazindikira kuti kudziwa kuno ati kuli nzimayi woimba Jetu mwa Jetu muli zinthu zitatu mwa Jetu muli music music ilimo mwa Jetu muli comedy zosegetsa za nsangulutso andi mwa Jetu muli mavalidwe zinthu zitatu zimene zizi ndi zimene zapanga attract anthu ambiri kuti apa azikuti kuti amene bwanji mana akuvaliramo ayi afala ngati nyamata zinthu zimene zija anthu ena zikuwasangalatsa tikatenga ngati munthu wankulu zikumakhala zoti zachilendo kwambiri kwa anthu ambiri
china chimene napanga discover ndinaona kuti zimayi ameneyi ali ndi confidence
akamapanga zinthu zake
ali ndi confidence imene yoyo anthu ambiri alibe
anthu akuluakulu okalamba confidence imene yo alibe
wasaidisa anthu okalamba okha
ola nyamaraswe
enali they don't have that level of confidence yofika kugulu ndomazipanga express
ngati
mene express oneka kuti ndi disrabada
kwambiri sasa mala za munthu
amapanga
zake zimene yatani ngona
ndi carefree
ndiye muli zinthu ngati zimene zizi mafalidwe aja komaso maimbidwe aja music icha komaso tizochitika chake famu ngati muone okay munthu janena kuti ali patatu Jetu rolo kuti mukakhala naye bamakironeka kuti anganga watu ndiwosekesa zochitika zawo even akapeza zoti mwena muwafunsa kinthu chabwino apeza kuti akanika kuyankhula kunene bwinobwino kinthu chija iwo akamakanika kunene amakhala iwo aona ngati kuti anena mwabwinobwino koma akulakwitsa ayi iwo amangoti anaja kamauzoti akanga mwalakwitsa tenteni kuti chakuti amabwelezanso kulakwitsa komwe kuti ndezimapangisa zoti anthu tikamaona zikutipatsabe khwete chani chanisi ndi muli zinthu zingapo ndizoti
makhangani ndi stress stress relief kamaona ngati za Jetu umayiwala ku mavuto ena
aka munthu wakalamba zimene akupanga zachimwana muli kakomede komanso akuimba so ndi makategoriza angapo amene anthu ambiri amati akakhala ndikumwangana Jetu uchi ndi munthu onena kuti olo tu chithunzi chokhauka kuchiona iwe umatha kungamba kuseka nuti pamene kuzambika kale ramwene
okay
ndi nkhani zake
pali anthu ambiri amene ena ake ndinaona ndimawerenga uchi mwine tiona kuti ngati analysis amene kuti ata malawi timangomusiya munthu paliponse amapereka iwo example yakubwera kwa Jetu kunena kuti akuti tinaiwala zakuti kuli wakulu awa agide yakuti tinaiwala agide inuyo mbona iweyo kamaiona nkhani imeneyi ukuona kuti zikugwirizana
okay amalawi dziko ndi chinthu chosavetetseka dziko ndi chinthu chosavetetseka choti even lumoyo sumavetetseka chilichonse chimatengala ndi steve mmene chilichonse chilili oyimba kuno kwabwera oyimba ambiri achinyamata komanso ena akuluakulu bireka unda was there mlaka mali was there kupanga kusangalatsa anthu mmene angasangalatsire mmene zimakhalira kubwera kwa Jetu ndikubwera kwa Jetu kubwera kwa Agide ndikubwera so kwa Agide sikuti fekotina kuti ai gide tasi ya kuwapanga supporti chifuko ni kwa bwela Jetu ah ina muntu amena mapanga zimezo ndi kuti ndanthu omwe amangovira music sama zidziwa koma amena ali media analyst angathe kuvumekeza onena kuti music ndiyo sirana ndi zinoene
amaona cha 2021 zimezo wachitikira Jetu panopa agide ndithu zinachitikira
Iko mbili, ni zina nchiti zina nchiti klabu
Agida anabita kwa Amerika
Afe wako
Agida anaka imba mashua kwa South Africa
Agida kumalandu president ku State House kuja, malandu angabu Kwa hapa ngila organize, kutajwa kwa blanta ya bwile kumungu kwa kumana Zindu zambili za kazu ujitika Tono wa ntua kankula yonchu, nda ntua mene music sama itzao Sama itzio, kutu music imeenda yonchu Chirunga mojaka ndijoni na kuti, zindu zindu zosi ilana, ali sama panga hako Wina abu elanta ya kama panga, wina abu elanta ya kama panga ndesunga panga mamba no magombe yakuti ai bwanji tikusapota kwambiri Jetu tukwasi yagide ose aja ni masuperstar
kodi mukuona wiwe ukuona kuti munthu ine chine chimenda wange ndichoonera kuti from the time mene Jetu wapanga wa raiza it looks like aliyese afune sita kaya brand yake kaya ngati mathu my influence on social media influence afuna ataonekera kudzira mwa Jetu ndichamuna chonde
kwambi
Kabina kufuna kubanga china chaki chuti wa oneke kuti
Andi mbali ya Jetu
Andi mbali ya Jetu They're doing something about it Zimezi ndizo kufunika kuenda chocho Kabina ndizo saineka kutewa Ngati zo kufunika kuenda chocho Zinga ndizo kuenda zizienda mundondo mekwe yota
Okay Ndiambe kwenye kuti kuti zo kufunika kuenda chocho Kabina zo wene kuti zikrebanje Tika bula bankani yote zo kufunika kuzuende chocho Once you grow up mtu Umakazo di you brand ya kwe makazo di ya kule Well, ini kutengela kuti be enage lusola kuli janga tukui kusanchiro kupangira kwa chintu china jake. So when it comes to my issues ama like my endorsement deals ka like brand ambassador Gero as a celebrity is also zikungoyenena kuti be zikhoza kumateka makhala nyoncho because ndi brand yeu japanopa kuti palibe amene sakumudziwa Jetu mwa even when mwafika muna anthu ambiri ena madera ena kumakamba kuti ku Malawi kwabwera munthu wina wake so zinazi zikungoyenera kurani kuenda de yoncho basi celebrity onaye saka khala zoti ali pa viki ama khala bendi tundi ma zinthu ngati zimene zoti anthu amamulondola basi agwiritsidwe ntchito chani brand yathu Jetu akatele you can see kuti anapatsidwa iPhone anapatsidwa malo ali pali zinthu zambiri maloji anakagona lati kuti 13 muja atabwera kuno muja Awa Max and Charlie ku Blanta ya Jamaica nela lunch.
Ndakwenda ndege.
Ndizindu zambiri zoti ungatokona kuti ena osa amata kono rai fete katenga mai wangu apanga chakuti ndekuti anthu adziwa zoti kuti zakuti. So when it my issues okuza na deep branding that's okay. Zikungoyenda mene zimene kuti yeye zan zikhalire.
Tikutana pano kuti mai wakusaina contract ambassadorship deal. Ndi pachimuti ndi bungwe
chimene jalo ndi manebo bungwe limene limayanganira anthu okalamba za ufulu wa anthu okalamba kuti kuda kupangiridwa nkhaza kapena zikumayenda bwanji. Nkhaza zawo zikumakhala motani ndi amene aja ndamena makhala kuyendayenda ndithu ndi bungwe ndithu laboma loti limapangidwa funding
kumbali imene yofunika tiyang'ane tiyang'anaso kunena kuti kodi kubwera kwa Jetu ngati kuti munthu wamkulu koma ndikupapanga zimene akupanga papasi zikubwetsa chithunzithunzi chanji ku anthu achikulire kutenga ndi mmene timayang'anira anthu achikulire ali mbuyo ndi zimene amakumana nazo kodi Jetu wasintha bwanji mbali ngati imeneyo ndi pita kaya ku break kena kuti bwera Tukamba za celebrate watu Nda wela ndegi Ene sudu za urika mawa mina wanangu nilua mna wani mungu unda urunda wela ndegi
Dilu basi mtu uja wakwela ndegi
Wakwela ndegi
Ya haji ndika nchonga wata
Anyway, kari jimene so kuchua kwa Jetu Kwa bwela kusita kwa Duwana urukwa bwela kusita kuna kwa mindset
Wow
Of course bagadiba kwa klabi atawa Osirasi ya nakupanga be maina Kumano kubwela kwa Jetu kwa mwese jina chake Mususari matu Kutenga mene fiyo tima honi antu wakula kukulu Antu ufe Chifuwa malo mna mnali kafuto kupeo Antu wakula kukulu Tima angu wana ngati utiba sanata Inu mwona mwanyo kane
Kunena jirunga mwese Ndi zintu zoti Ndi jintu jante nguwa parali Pa kubwela kwa Jetu Gide Nao sontai mina maimba inalibe kuti analibe oneka kuti ngati panali ngati what artist wankulu analiso agide koma bora agide zinthu zijana ziyamba mpaka nthawi
koma agide nda wankulu ya mpaka pano
eh mpaka na pano agide bedo
wankulu 93 years old
eh hey. Koma potengera so kuti music yo acha dai yamba mpaka nthawi
casual to 94
yeah Ndi Jetu wabwelaso naye munthawi yake yake. Jetu chinthu chimene chili so unique mwa iye ndi chonena kuti age imeneyi wachukira. Because agide adachuka koma anachuka bendi pakathawi. So kuti anachuka ndi zaka zimenezi. Pamene Jetu wachuka ndi zaka zochuluka kwambiri. Because umati lisa nafika pa 70, pa 5 ye uja wachuka. Because umati 2 years. Ndi kuti because umati muna alindi zaka kandi 60 chakuti kuma pitro.
Wachuka wambi jaji.
Kuchuka kwambiri wachuka jaji na wajiko mano. Ababa maana makalabia kumfika, mine tumatata music, mine tumapanga follow up media, tumatizuro ya kutaka kudabu ila mtu yuyu. Nde edika onetee tabi, ndi chintu choribe, antwene aga mine la akula akulu. Edi, mwina ziko za wapanga so impawa kutaka, ineo, ndi zaka 50.
Sama kani za kutin nata, eh?
Mine ndi zaka 50. Uya ndi zaka 71, I think ine ndi amu beta. Ndi kaso kupanga chintu jina jage.
I can still do something.
Hey, and ine I always encourage kuti, music ndi akulu. Ngatali po anthu ena kuti ndakulu akulu apita akuzupira ali ndi kuthekera kupita kandi ma studio kandi chani. This is just a competition kuti zinthu zikuenda bwanji mdziko. Anthu akulu akulu waso ngatali kuthekera inake bobo akuzo kupanga ndi thuka luwa studio ayimba ali sama kalandilesi yake kama kalamu kama panga zinthu. So kuti fakuti agogore no sachuka ndi kumene kuti winner ndi kuti flow pa sizingatheke. Hayi. Ndi ndi mka motivation kabwino tikatengera ngati kwanthu akulu akulu kuti ali ndi kuthekerabe kuti akuzoona kuti ayi ndi zaka 50 kandi zaka 55 kandi ndi zaka 60 mwina china chake chapambali ndingathwa mapanga asamadzika ikira anthu akulu akulu akutengera kuti ayi ne anakula nakalamba no pakana apa chapa cha encouragement mwoti ndi kufunitsitsa kandi boma kandi mabungu ena ake atapanga organize show ina yake yonena kuti adzapita ndi anthu akulu akulu okha okha ndi akaone Jetu mmene amapangira perform pa stage. Sinthu zauri imene ingabebe bwanji.
Akakhala kuti ndi Aristondi.
Hey, Aristondi. Jetu yo ali pa stage. Anthu akulu akulu achita mkwipe kuti chikuzukhala kinthu yosangalatsa kwambiri. Mmene alilewa kina mai mbamba ndi aja. Kawa kamaone Jetu mmene akupangira zinthu. Akuzwa akula kula ina akuzwa pakuda ikale jikuta I think we are safe.
About say urelo la kuti Jetu is an inspiration.
Kwambi
Jetu wow sita zinthu. And then ndiwe chimwe ndabuse ndi Jetu. Pasaka 70 chakuti cho. Amoneka kuti ali she's still that strong. Pamvu bali nazo.
And ine anthu ena amathu yankhula kuti ah Jetu
anthu amati aya momwe kaja so we koma sama foga tu.
And I mean
chepo jani.
Energy mina napata zima ya mina uja ya kula kuru eti. Zima ya uja ya amwene.
Inesu wana mungu
amwene. Tente zine na jiru ngamu. Ngariba za gazi minizi ya zo uruga mkula waka kumine ma mkula kuja. Kuma karabe yu kuja kuru kwa mpavu. Kwa mpavu. Kwa mpavu. Ndipo antwa ina mwene ya mwena zango kwa pa stage ya mwena ura. Kula kuru. Kuenda hivi ni kuenda kumine kumayenda kuja. Kuya mkula kumine kumayenda kuja. Ndi exercise gali mine cha.
Ya kwa wabini mtu wankulu. Kwa nikati zimpasa mpada. Sama jita kumpanikiza kwa mbini.
Ah, yeah.
Okay, moving on to another element of many zinthu zikuyendera. Pankhani ngati ya Jetu pabwera ma allegations pabwera zokamba zambiri. Ena akunena kuti ayi munthuyi akuyuzidwa. Ena akuti ayi munthuyi ndikufuna ndikhale naye ndine ndizimpangira zakuti. Ena akubwera sakumpangira zinthu wosaulengeza. Pakhala ngati pali ma mixed reactions pankhani ya Jetu. Ndi kulaiza kwake. Anjira Dolofe ana bwana ndi initiative yao imene masiku ochepa kuti naona sa kudandira kuti anthu sakuponya limodzi limodzi. Chonde tisana team tichite kai mupepa. Chonde akuluakulu tiyeni tiponyeko limodzi limodzi. Ku initiative imene akupanga Dolofe Shonga ndi anthu ena yofuna kunthandiza ndani Jetu kuti akhale ndi nyumba komanso kani zake za ku South Africa. Yeah. Tiye ndikumene kuti safoke tiziponya ndithu. Izozo ziya. Pankhani ino imene iso timepo ayi. Pana zabwera nkhani yonena kuti.
Akuyuzidwa.
Akuyuzidwa. Uyu anthu anapatsa dzina akulu ananena zimenezo kuti adani kuda. Ndenga tiri kutsapia chino inonso ndokudaro. Inonso ndadani.
Ineyo. Ndine wakuda koma kuda kwake osatuka ngati iwo acha. Iwo acha ndadani wakuda kwambiri. Iwacha ndandani akuda mopitira mwezi.
Pazimena na mkule wacha, niwe mwona kuti china lakuya kuti cha.
Antu amene achao, program ya wicha, tukule mwene chao, anayipanga program ngati antu mgori ndi mburi.
Antu waja ama upanga express maganizo wao.
Ya wapanga express maganizo wao
eh?
Okay.
Nde inuyo maganizo mwao mwao. Mwao mwao nakulichina la kuhika mwondi chanchi. For wow. Iwaja ama ngotata uza kunena. Ine mende mambesi tsela, sinu maziwe. Ama ngotata uza kunena kuti mwina ama vajiso ni mwina ndisaizi mwina yari. Ndi uda ama vajiso wa biza kwa mbili. Gakalebe kutiso. Anasala kuhisa sonda weji. Wanena wote walojeru wada mae mbaba njaba kunyumba yangaye. Inesini katuluki, kuli kudondi zoni na TV. Anakanga na mga kukudu kudi akupanga hedi.
Iwa chao, ndadani ya kudadi. Chifukwa, decision yao icha ida abuela, pantai mene chayo. Kuti ayayayi, mtu ya wizi idwa. Mtu ya wizi. Andwa mena chao, asana yankuri asana fika pa point yote ya kusichiro maudu mtu uja kuzilo choyamba akanali lingalira kale kumene mtu uja wajoka kuti wajoka kodani ndipo akupita kodani kwaza anthu ntai zina zake we just lash kuyankula zinthu zoti ndizopanda nzeru koma sito tisakudza zoti kuti mtu wavutika bwanji kapena munyengo zake akudutsa mwantu ndwanji kuti afike pale femene ali panopa ndi ine mama mina naye ankula dana kuda jet saname sinagwizane nawo ndipo ndali modzi opanga criticize ma points ngata mina chakuti atawa awa ndadana kudadi ndipo anthu awa ndadana kudadi andipo ndika stay weja kuchokera time manager inakhala benga kuti zinali zinthu zoti nakhala ngati ndidadza ida kumbali ina kuti ah podcast iso ripeno pake umaru soso zinthu zoso so eh ma point ene wenera okay ma podcast wati samango panga pepena pake pomurengera kuti chuka anthu adziti kuti mtima nyoza munthu no tati ndidze kankoni tinzeru kuti be ena kaka kamva dzitha kumaona be kuti kuti zimene chokambidwa ndizoona usatamangira ku ma podcast kuti mudzingo panga zinthu zoti dzosala ngosoka ina always ndi mapatsole mu podcast yanya uicha kunena be kuti ya taiza mbili influence yake simakhala kuti akunyoza munthu most of them akhala taiza mbili bezoti Ma interview abwino chani ndimaona kuti ndi podcast yapo komano podcast ya manager wetu podcast imene manager imoneka kuti amafuna dzikwitsa ntchito kwambiri zinthu zolakwika kuti anthu azichuka famu dzawo mathaiza mbiri ma podcast
ka 265 ndino sotana na mapanga zimazi
ine ndimapanga komano ndimapanga ndi nzeru komanso ndimanena chifukwa chake chimene ndapangitsa kuti munthu ndi mwankhula izi andithaiza mbiri zimakhala zoti ndizoona amene savomekeza kuti ndizoona zinthu zamakhala zoti ndandoti ndi masapoto enene a munthu uja oti choyipakire kwasi chimene munthu uja angapange iwo amachilandira koma munthu amene amazindikira ana ndikumvetsetsa kapena ndikutsata maganizo abunibuni amathodziwa zoti oh zimene akankhula ta awazi amene zoona
awaso ndadani wakuda sakani I was in the middle of the day. Ndikumvana kumene be ndikodabwitsa kwambiri.
MD ndagoko akaja kumvana kumene kulipo. Ndikoti ndikwa kuti muchizungu momveka bwino kuti anthu okhuzira akatho kumvetsa ndikozo yankhula kuti muchibwanje. Ndikozori kuti bwanje muchizungu.
Chizungu
kufuna ndiyankhule ponena kuti anthu amene akuone amvetsetse kuti ndichi mende tanthu zandichi. Kani kuzomari kandi mgwirizano wako mpazari kandi kuzotero kandi kuzotero kuti chati ka mgwirizano amene uchawa mwene umangwene na kukhalapo potengera kuti MD ndi mwana mmodzi amene ali wankulu ku famili yawo ya iwa amayacha MD ndi mwana wa mayacha amene atabereka anawa anangochoka kumapita kusafa
ndi dzukulu amene ali mwana
amene ali dzukulu wa kuzone kuti chani
ndi dzukulu
wa Jetu
amene ali mwana
wa
mwana wake wa Jetu
ehe ndiye ama yake ya MD atabereka china MD ndazi mwana wake asiki kanda nda alipo atatu ena uso ndi ana komano wa ena anapezeka zoti atabereka ana chifukwa cha mafuta za chuma adasira udindo wa mayi aja kwasira udindo kumusira udindo Jetu iwo nkumapita ku South Africa mpandikalekale ndipo mpaka na pano anakale South Africa komweko zoti amayi akutchuka zonsezo akuzimvira ali ku South Africa komweko ndiye pakomo paja poti MD ndamene ali ngati wankulu
anali ngati the man of the house
hey ndi amayi aja uli ndi akulu ndo kalamba MD ndi amene bama kabe amayi aja akasobola iye uja ndi amene amakanga ndi head of the house
tikozo kuti izi ndi chifukwa chake
kuyambira mbuyo rosa na even osana chuke tu ya kuti osalekera kuti MD akupanga support anganga ake wifuka kuti achuka no MD kale atutanchegana aja mubonge muja kumapeza ndrama za kuti ajitse pa tenti kala kukula kuti akugira kuti maganyu rambiri mbiri wafika level
inoyi ndifuwa chake ndikuona kuti ndifuwa chake naona nthawi nake kuti alemba atiko yanu munazakhangira munayemba ndiko kanti alemba ndangekani sindidziwa pa tenti nkhani yonena kuti ndalama zimene amasongetsa dolo adolo the shonga atanena kuti atipange wallet makuma kuti ndeye panabwera idea nati kodi bwanji osamangotumiza ku account ya mwanayi tinene kuti kuyankhula kumeneko kunali motivated kutengera kuti mwanayi anaonetsa kale umunthu uchokera kalekale wafuna kusamala anthuwa nde lero tikamuze kuti iye inuyo mwachepa ndrama izizi simuzikwanitsa koma tifunika gulu liyang'anire makanga tibe pena pake sizimaa
choyambirire ngakhale 265 anthu ena amathawi panga andalete ed anthu ena kuti be ehe anthu ena abamatha kupanga andaleti 265 koma tikatengera ku point manager imene 265 ina panga a post pa page yawo potengera ndi maganizo amene ajiona kuti atipange wallet yathu yapambali kuti kudzipita ndrama posalingalira kuti mwana uyu MD ndamene wakhala ngati breadwinner wa Jetu just anachuke panakhala ngati kuti pamene pajapo sipadayende ndi bwino then kubwera kwa 265 kunathandizira chifukwa nkhani ija inapeza zoti ya blower mpaka na Jetu wayipanga vest kupeji kwake kokhudzidwa ndi mmene anthu ena amayankhulira after all dolophe kudzasintha chani program uja kuti ngati 265 inayambitsa nkhani ndekuti anthu ena sapambali anabwererapo kunena kuti komatu zimene anena 265 zoona kuti ndrama zizidzingopita mwina direct ku account ya uyu MD amene ali blessings kazembe mwina anthink ndi zanzazeu bwanji kuti ndingowasiirani kuti be nakasanthu anayamba kale limodzi managing ya zinthu zonse zija kumapanga vesi ndrama nangati kati zinena kuti angangaja amatenga ndrama nkomati ku MD tanena ku studio no songezo zoti be munthu uyu anayamba kale zinthu zija
responsibility
responsibility anayamba kale kale kuti ine ndili ndiye kunalibe kongoyenena kuti izi zikhala direct kuyambira ku agent kwa kwa
ine kwa kuona panga
ehe
ngakhala kuti zambiri sindiyamba nawo page ndimangoona kuti zikuyenda pano ndimaona page ya 265 has tried to shape the industry
with pambiri
ngakhala pambiri mwa samfuna kupanga lipo nice
ya pambiri
koma kuyamba kukanga ama khani za ma streaming 265 in 2023 has been the pioneer
ngakhala
kuti ma streaming numbers akwenda
chonchi akwenda chonchi
nkhani ya Jetu ndinaona the certain guy ku page ya 265 he was the first person ndinakutuka chakwaza kuja anayambakana kunachitidwa 4G ngati ka email okhanga tikaye ka chanjanjanjanjan okhanga kuti nyimbo yapakira promote kwambiri ya 265
kwambiri kwambiri
kopano kani melody siye tibweraso kukambirana nkhani zina izo ndizongonena sikuti kuti chanjanjan tikupanga promote china chinthu chonse chaicho koma tingonena sikungamo ma facts amene ma written facts oti munthu amuti atibwera ku office kwathu tikuza kuti these are the papers here we have done a lot for this so tilindufulo oyankhulapo
ya kwambiri
as a 265 entertainment magazine tilindufulo oyankhulapo panga criticize otani otani no matter what we have the right to do that ndetibweraso tipita kaye ku break kena kuti yangane kuti kodi kuchoka pamene papa kupita tsogolo Jetu wapanga set agenda yanji ndipo nkhani yake dzakambira motani u legend wake
uli motani
uli motani tikhale pamwepo pano kwa kama kuti Jetu wasintha narrative wasintha the whole story titaona kuti akufamile kwao legacy ya familia yao Jetu akhala kupempha nyumba ine ndikamaona kukona wanga ndimaona kuti as a woman zimayo jani ndi munthu wakuti ndo kwambiri chifukwa mmene anakambozati ine ndofuna nyumba ndiye ndinamumvetsesa kuchoka from the deepest understanding it ndinaona kuti iye uja mumtima mwake nyumba isakunena kuti ndi ayi she's trying to build the future ya anyamata aja achina MD afuna akonze history akonze legacy akonze so family zimayo jani munthu kwanzeru
Zimayo uja mwene
ndapangomona ngati mwako
ine kuambira kumutsata Jetu mbuyo musemwe chinthu chachikulu chimena makamba nyumba damba kuimba kamba kale kale pa mibawa TV atamuitana DT super DT akugeza naye anakamba kuzokuzana ne nyumba ndalama za konsoma zikezera mu sempa last year mugona ti ma video clips timena nkaruta akamakamba zokutana ndi kuti akusoma simuna ndipatse ndalama zanga amakamba zoti anthu mapatsa anthu makuloti ine simuna ndipatse kuloti amene mumatsata music kapena amene mumatsata media amene mapangira zinthu zake mukozo ndivomekeza kuti nkhani ya nyumba Jetu eh adambo ngamba pakantha songezo zoti
nyumba
mayifuna mayifuna kwambiri songezo zoti amaona be kuti ineyo ndakula koma anawo amene ndimakhala nawo movutikiram I think atakhala be pena pake kuti tisamakhale ngati moyo uyuyu womatika nyumba kakang'ono basa tera samukatapita apa yani bola anawo ndingwasira porani pokhala tifayeyo za nyumba sokuti alinazo khawa kwambiri tokuti ine ndinakula
Kutoko zaso kubile kwa liru ama chen? It goes really straight.
Hey, akumbire.
Wote atana hapa, samalo ajetu, kani abu ino?
Malo abu ino, with the 6 million, ndi malo rinda abu. Masteri wama gritsa, ndi malo 1.5, ndi malo rama 900, kuma imagine malo with the 6.2 million.
Which is 4,000 US dollars. Ndi ndrama zambia.
Yeah, at least. Big up.
Aje ni sokoko ana dollar theso akweseza ku saka saka kuti mwina project omanga manga
azitege
zitege malona amene akweneka atakwanitsidwa aje to asana tani
asana tsogole ya
kwa sana chitike china
eh chili china chitike chile yose zimwe zwene andi tuti
adzaone ndi
tumalo pa malo pa aja nyumba ya mangidwa adi ilipo chili kosekile bwino bwino ndikupe kuti aje to adzakhala mu mugonda kwambiri faye chimene amafuna kwambiri ndi yani ngoti ngati kuli kotheka Abushila mina nakumana wa mwina sokota makala ndikuthekela akozotenga kokao a president atu adadziwa panopa kuti kuli jetuja angatotenga sokao
amena ali ndikuthekela
aya ngama Joseph Banda
Malawi muno mulidzi kwa
he muna anthu ambiri anthu ena anamukumanga manyumba ano kuti ngochiruka kwa andra mazambiri mbiri kwambiri mukozo kungotenga kokao kuti zimayo aonebe kuti neyo influence yanga kwa anthu awawa yapanga makuti new ena no eh nyumba or nyumba rakha worth 15 million ndi nyumba beauty nyumba yapo with the ndinoma ena anthu ambiri anikuthekela kuti
nyumba 15 million ngwezi
anyo of course amene ndine na 15 million ya tungwelekeza zoti nyumba 15 million ende tutengela ngati ma investment apapo ndiyankhula modzi chepetsa kunena kuti be ena akale ndikuthekela kuti angathopanga sapoti ngati zimene zozo kanti 15 million kanti 50 million ndizapopo
okay that's that kanti mayo ndikhani yofunikira kwambiri kuchoka apapa legendary Jetu has changed the whole narrative. Wasinta kaonedwe kamene timaonela anthu akulu-akulu. Wasinta story ya family yakwawo. Kuchoka apo kupita kutsogola nyamata wakazendetsa zinthu bwino zidzakhala kuti basi makomwena kana kani.
Manene ka mwana kayo umadziwa kuti zina zake munthu ukakulapa mavuto kwambiri ere. Managing a zinthu amwene umadziwa kuti ine apa zinthu zindizizendetsa yonji. Chifukwa mungatitengera MDO Jetu. Pamene anayi kutsira amayi a Jetu. Ndikumena kupita ama yeye uchandwa masamu kwambiri sanga bwelele mbuyo maxawa sanga bwelele mbuyo maxawa ola maja ari nenda kupita sanga bwelele sude yeye uchandwa dzote ndi photographer so yeye uchandwa ndi photographer ndi videographer ali ndi maskilo ambiri ndi producer kumene even
kuchoka
chakwaza icha mudzoto nacha anajambulaika chakwaza nachambulaika rufanoza
kuchoka apa ti kupita mtsogolo Jetu ali apa anthu akulu Tiziwa ayangana mwana.
Anthu akulu-akulu amene wawa ndi mene ndinanena
ine. Mamidzi mwathu mule anthu ambiri ndi akulu-akulu.
Amene muli kuthekera kuti mukhoza kumuona kuti akulu awawa adakali ndi mphamvu adakali ndi energy. That is a lot we can do. Not only mwina to do music. Pali ma skills ambiri, pali ma talent ambiri amene tingathe kupanga explore ma munthu kuti tamuona kuti angogo iyo ndi wakulu koma think atakhala zoti ichi chikozo kutheka tikhoza kupanga chinthu ngati chimene chake kupanga promote basi kuwathandiza anthu aja ndi zambiri makamaka mkuwatse ndangasiti satamthamangire kuti alimireni kumunda inde izono zofunika komabe kuti ndidzaona so kuwatsiku ngati mene anabwelera Jetu muwatsimwe ndikuti ena waso tikhoza kumaona kuti udamaya current kawo ndikotani
ndiye atomuoneka kuti nkhani ya Jetu mwinaso fashion kuti akumana naye muthu muzima wati ndi
amwene
mufuna muda muzima wati amwene atamuita na zambo
ineyo ndikafuna nditamujambula ku BICC unfortunately zinavuta koma ineyo una nditageti ndithu kuti uyuyu ndikamange zoti ndikamuchape amene iyi chithunzi chabuno china cha kumano sizina take koma I went there napita ndithu kuti ndikaona zisatu zakhala bwanji show inalipo anabwera ndakina tondera iyi na afuna ndi tuzi zidakhala yonji komano zidafu
na ine ndifuna ndikukumana nani kumuza kuti ine ndi ndani
woyera mungomuza kwancho
ine ndi Jetu because okay I don't believe they don't get it from from zimene zidazo ine mama amene acha kumaya kuna zimene ndimaona munthu wodzikhulupirira kwambiri ndimaona munthu woti you can't mess with me sungamonongere zinthu zake no matter how much so ine I like that confidence
last week yomweyi anali ku Goshen City za mpiras araimba adanena kuti anthu amene akuraimbeso kuya ali mground munthu akula andamaliza anthu mali aimbeso adauza anthu kuti iyai ndikuthamangira ndege ngandithawe kupereka microphone imagine zinali zoti adabwera ndi pandege amaona zoti awatu asandichedwetse zoti ndiimbeso ine ndege ndithawa anayankhula imagine ndi munthu oti ndi ujoka lamba ujoti wawaize nakula buku
that's good
yeah
okay lelolo mmene mwandimene tamaliza 265 antitop ineyo Brian the main man ndi madala
yeah pot c basi pot c
ndi manager zera road makamba kwambiri nkhani lero it was more of an analysis lero ndi nkhani yongoona kuti yongopanga appreciate zimene amai mai jedwa
abonetsa
abwenesa kuchipa kwabwera kusintha
kwina kwambiri kwa music
mu music mu industry arts and entertainment yeah, ikwabwetsa kusintha kwaso zabwetsa a certain new narrative.
Kwambi.
Yeah, yoda kuza kambabi.
Ndi history.
History.
Yeah, ikulu kwambi.
Jetu has created history. Kuchuka pa zaka 71. Wow.
Ndi kitu cha mtengo apa.
For the very first time in the history of Malawi. Zimene zikutani kuchitika. 265 NT Talk ibwerazo ine mkhale pompo. Tikaso tikukamba nkhani zina. Kutukame kusali kwa kambi anthu zonse kumakhala Daniel Kwani nkhani zake zimakhala zimenezo zikuyangʼanayangʼana kuti kodi zikugwanji kwagwanji kuchitikanji tingapitse bwanji patsogolo entertainment ya ku Malawi tizipanga motani basi nkhani yathu ndimenewo zoti kwananazi timathaso nthawi ina koma anafate kuti kwambiri kwati mkungotezaeza timakunyadirani kuti makhala kunewo nthawi zonse kubwera kutionera kubwera kuonera zapamwamba ndithu. Amiga.